keesoon isaa Finfinneedha masaransa galma qeerro Oromiyaaf qabrii seenee tolen jennee dideroorro teessoon isaa baale keessaa masaraansa galma qeerro Oromiyaaf qabrii seenee tolen jennee dideroorro harree taatu malee ala bula Oromiyaa fardi koora ala bula Oromiyaa fardi koora gadhee taatu malee gabrummaa jala eenu toola bineensi bineensumaa bada hoola.